nilikupiga simu chaji kakata nikakutilia timu jengoni sija kupata akili karuka wazimu takuraje bata we ni mtu muhimu nikiwa nawe najipata.
Halo 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 halo.